njani?
Siyaphila.
Uma kodwa nomkhwenyana abantu bazobona idekho ne. Yini nenze idekho angithi?
Yebo.
Ngikhuluma nabo bani?
Mina nguThoko.
UThoko?
MSisiZulu.
Sicela ukuthi abantu bangangeni before idekho siyibone, ngabe singazi ukuthi bayenze kanjani. Basho bathi bafuna ukungisurprise.
Ngaphakathi lana ku-accommodate abantu abangakhe?
280.
Makoti? Ninabantu bayi 280?
Abantu bethu bazoba more than 280, but sizoba ne-overflow ngaphandle.
Okay.
Kulama chairs afakiwe ngaphandle overflow, nabantwana bazoba ngaphandle.
Ya. So nyalibona nali ikhekhe sobalilethile, sisi u-Evelyn ulethile ikhekhe.
Yebo.
Lime kamnandi.
Eh.
Nyabona ukuthi lapho nizohlala khona. Are you happy?
Yes, very happy. I say ithanda kakhulu. Yebo.
But yini into oyithandayo?
I-flower setting yabo.
Your flower set.
Flower setting.
Yes.
It's on point.
It's on point.
Yes.
Yeah.